Tasilish, kaini tasilish, satnuri taishin zurein kabesh. Tasilish, kaini tasilish, abedas walchin udin afukush. Nafkeshi.